ladies and gentlemen, facing Makai toward the ocean, Mohi Mohi.
Mohi Mohi Te Mohi.